kwa maandamano kila siku. Serikali isikize.
Hey, I'm gonna go and blow it away.